Johnny Mais Kai. Mo, Arriba, Tala Mai, Pete Tau e Fê, Pete Tau e Fê, Pete Tau e Fê, Pete Tau, Tala Mai, Fê. Maheni, ketau ki inipinipi e mau kaneho ki Kouki, aspolota oku ihe sioki Uki hui hina kapa pe moho no kalasi Pea vere ae mea ia ke misi misi Taha hiva tala ange moa ki eta mai ki
Kau tala mautou, koe pau he pau Hapaa hinga feitu, kolo a ke mau I kai fai hawa kebe koha walau Kai tau more tai ihe ae mea mau mau Ai hariku esi, kia ki I foi fasi O disco pepe, koho o pasi pasi Ike hiva reo lahi Ke hiva reo si, I kai fai a hoa ki a mea si si
Tala mai fe e koe, fete tau,
fete tau I fe
E I kai ke fai hake, koe poni, koe lei 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 Taki mai ho mahe ni, taki mai e kake ni Ke tau ki I fe ohi, lingi lingi si o ki
Awe kona, kamata ke fai e alu e, mama fana, fai mo ki le le Disco, moha ki no no, pono ai peia one he Kopo oua, koe hau he tika, ake halai one Tāna ki taika, lakoto e hai, koe whānau e foi Biri o te, Johnny Mai Sky, tala ange moa e
Te whamatala fefe, koe fume a mahi no Kau tama lala hi, nau a koe fai te mo Ke nau koto e inu, moto I, te hui I ha fei tu upe, moto I he takai Pe toa whare ka, lalo a kau Mātātahi me e kā mau mau
Tala mai fe e koe, fete tau,
fete tau I fe
E I kai ke fai hake, koe poni, koe lei 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 Taki mai ho mahe ni, taki mai e kukau te
mai
Ke tau ki I fe ohi, lingi lingi si ohi
Tala mai fete tau I fe, fete tau I fe, fete tau I fe, fete tau I fe
Tala mai fe
Tau
I fe
E I kai ke
tika a ge halai o ne tāna ki taika a koto e hai te whānau e fōi piri o te Johnny Mai Sky talang e noa e
te whamatanga whewe wafu me a mahi no kau tamalala hi nau a koe whate mo ke nau koto e inu koto I te hui I a whei tuu pē poto I he takai pe koha whare ka na lo a kau whātātahi me e ka mau mau a whei tuu pē o stika pē ia no no vena pē kaure ka ia
kala mai
Feito o feio.